Da 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 Come and take you, girl, and hold you in the midnight. Maybe spin it for you. In the midnight. Maybe spin it for you now. In the midnight. But you know, I'm gonna wait till the midnight. I'm gonna Chicago, New York, New Jordan, it's all the same street. your boundaries. Catching me in the street looking too low. More than they find, they're sitting and crying at home. One of these days, men and they better be going out of the door and out of the street all alone. We'll be right back. Thank you. Bob Weir.